Assalamu alaikum al'umma. A wanga masallaci an saba hada kudi duk sati. Abinda aka hada wanga sati naira 30,000 da 520 sama.
Yawa.
Naira 30,000 da 500 sama.
Iman, dan girman Allah a bani kudin nan kashi ga hannu. In muku ta
hasu.
Insha Allah.